استاذ
wadadii aan soo qaadnay wataa oo gaariga maray isku ragaha ah iyo gawaarida soo fuulayo ilaa I don't know 15,000 feet miya kor aadnay way ka dheertaa umalaynaya marka meel qurux badan wataas maasha allah ما شاء الله welcome to Jigjiga